Alasa Shalom! Salam Gomorai Burundi! Salam!
Kukira ku Burundi oye uyu munsi rero nwo guhimbaza yunganji
hari tariki imwe ukwezi kwindwi 84 Perezida Yohani Batista Bagaza atanga insiguro y'ukwikukira agereranya nibanga be n'intahe
gihambaye atari ugutsinda gusa n'ukumenya kugumya kubungabunga no gushigikira ibyo banga ry'ubugabo nashaka kwibutsa abarundi bose kwintahe y'ukwikukira ihambaye izigamwa n'abagabo b'umutima n'ibanga kuko ikingira muri byinshi abariho n'abazovuka abato n'abakuze abarundi n'abanyamahanga hariho kandi ikindi intahe yo kwikukira irarigwa nk'ikibondo iratabigwa nk'umurima kandi irarikwa nk'umubyeyi musanzwe mubizi nta muntu umushinga ntahe yanjanjwa ku ntahe intsinzi rero twaronse itwibutsa ko umurundi wese ahari yo kwishira kizana ko yoserura ivyiyumviro vyiwe akumvirizwa akabiserurira ahabona hazwi hemewe ikizigama intahe murakizi n'ubumwe n'ukuri
kubwa Yohani Batista Bagaza ngo igihugu ntigishobora kuzamuka atabumwe buhari
twese dukeneye gushira hamwe gusenyera ku mugozi umwe dukeneye gukorera mu mahoro dukeneye ubutungane mu mahoro mu bumwe mu butungane inshuti ziraramukanya ababanyi baragenderanira abagenzi bagasangira akabisi n'agahiye mu rwezi abantu barafashanya imirimo iheze baraterama bagateka ikiyago kintu rero cyoza gishaka guhungabanya ubumwe nayo mahoro kiba ari umwanzi wa twese kuva ku ruyoya gushyika ku mutama
inama n'ingingo ngo nibyo bizoshikana Burundi mu majyambere ivyo nabyo akavuga ko bica mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe iprona
twaremeye kubungabunga kuko nabivuze amahoro n'ubumwe turemera guteza imbere ubutunzi bw'igihugu turemera kandi gushikana mu gihugu intwaro rusange nicyo gituma twabatumye ko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999 mukatwitaba mukaza mu ikoraniro kaminuza rya mbere ry'umugambwe iprona kugira ngo turabire hamwe ingene ivyo vyose twemeye twabigenjeje aho bigeze byumvikanemo tubifashanyemo
mu byerekeye ubutunzi Yohani Batista Bagaza avuga ko urugendo rukiri rurerure naho yishimira ko umurundi ajya akaryama
umurundi burasharije umurundi arya akaryama arishyira akizana ngira ngo mu by'ukuri nta gisumbicyo ariko si kinini kuko haracyari ingorane nyinshi ijuru ritagenze neza turiyumvira yuko amapfa yohava atera nicyo gituma twama duhanura uwo wese ari mu murimo wiwe ko yokora atiziganya kugira ngo agwize umwimbu abo bose abarundi abanyamahanga bakavantara abo bakora utwabo bose ko bodufasha kugwiza umwimbu kuronsa akazi abadagafise kugwiza amashuri amahinguriro n'ibindi bishobora kutunezereza aho tugeze rero ni heza ariko ikivindi kirato
muri iryo jambo nyene Perezida Bagaza agabisha abo yita basesa nkuyoze
hariho n'ubu bamwe bamwe bama bashaka gutera umudurumbanyo mu gihugu batera ubwoba abariko baririmira mu ndimo zabo mu mahoro baturubika abana bibereye mu mashuri bagakwiza hose ibihuha ataho bihagaze kugira ngo bahungabanye umutekano n'iterambere tugezemwo kandi n'ubu tuguma duharanira abo bangushi rero aribo basesa nkuyoze murakurira hasi rimwe teshwa mute aho tugeze ubu saho kurabana ngo wewe uvuka kwa naka cyanke wewe uvuka mu ntara izi nizi aho tugeze naho kugumya kudutsimba taza intwaro rusangi ugutera imbere kwa bose no gushyira hamwe umuntu rero uburota utera umudugararo mu bavandimwe kirabirarura hariho abavuga ngo ingwano zirimo gutera bwa mbere turafise uburyo bwo kumenya ingwano zitera n'izidatera twebwe ntazo tuzi bwa kabiri nitwazimenya tuzuzirwanya ubwa gatatu nitwazirwanya tuzozitsinda